Reka nkurate muvuga kuri mubyeyi Amezi cyenda munda yawe udahuga wanga kumunga bana Mutima mwiza uzira umunabi uri mudasunga Urenze umwami kazi undutire ibikoma ngoma Nakubisa kuvuga urwo wantuye Bintera ishema kwitwa uwawe mama
Wawuhanza guhore hafi Azakurinda makuwa yo